zinagaliti mkwano Bata kwa mnafu kale Sivera mwerufu wenkuka machoba kale So bebe kukwe ukwa gara Echukola kubali chilinti Kubwane bejakati mkwano Onyo malino mkwano Amazima ngate kulumira